Tamia om, jua om, kuna fumu demu kuna gabiji. Ganja mkalia do, mwite tamia fo, tiriki isna kanyamu, mbona buda unantu. Silas kuna Tuesday kuwacha, first God came na Sharda.